Hori and Hine are arriving home from work. A strange surprise awaits them. He tangata, kei te kuaha. Kia ora, tēnā kōrua. Kuhu mai. Tangohia ngā hū. Mā kōrua. Kei te hia kai kōrua. Kei te pēhea te whānau.
Kei te pai.
E aha te taima. Whitu karaka. Me haere nai nei.
Hei koneira.
Hei koneira.